Kila lemu ni mwanzo lina mwisho, tunaomba kwenda kuhudumia Tanzania ile hicho hapo.